kanga pati kwa bapati ngedeni ngalibali kala nibuza nifuna kusamela ikukakude kudala nipeka imini nemingi namangilekwiqesha kala nibuza nifuna kusamela
Nifuna kusabelwa ifuka kude kudalibeka imini nemini nambani leqixesha xesha xesha nana isuka kude kudalibeka imini nemini nambani leqixesha xesha Sula,